boli lalio nalusona kamane juru da bediani kuma fo do manase ni makuma fo kuma betigela jeli fotiki de jeli ke jeli ke laidu tiki manja fo keling kele donga kuma ye donni Yeah.